I was at this comic convention a little while ago, I might have mentioned it, and this guy comes up to me, and he seems all rational and normal and stuff, and then he gives me his business card, and instead of an occupation, it says Doctor Who Collector, which is real dumb, because there's only one of them at a time.
Da 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 da